Oye gute wamukonvense gute wakonvense nyine dad
Ben rero twebwe twahuye turabantu mengo bameze cyo kimwe. Then no muntu mwiza cyane apana kubera ko tuzokorana no no muntu mwiza muri karakter n'imibereho yiwe igihe gito tujye tumaranye nabo byumva twahuye rero duhuje ibintu byinshi kubera ko nibaza ko inyuma y'ibi hari n'ibindi abantu tuzabereka bitandukanye mbere n'ivyo ama evenema
ke je nibaza ko abantu benshi barindiriye ko usigura ayo 10 million kubera ko urumva abandi bashaka kubwira none ke none iyo 10 million hazuba harimo iki kugira ngo hazuba bazokoza abantu bakomantura basikora bazomwoza batwambike tugaburire turije
umiliyoni cumi kujya mbere kuri 10 million reka duhere ku biciro by'ibiteramo ukuntu bihagaze buriya abantu nubwo tukunda kuvyibeshya ko abantu ku isi ntituri bamwe ntitungana ntitubayeho kumwe niyo mpamvu tutitwa n'amazina amwe
ubukene bwanje si bwo bwiwawe Bonjour, bon après-midi. Mwiriwe mwaramutse abakunzi ba Seven Vibes. Abakunzi ibiganiro byacu dukora ku munsi ku munsi. Mwese mwagize subscribe yambi cyane nizere ko mugowe neza mu migango yanyu. Jenny twozira koze ndabizi ko hari abantu batanzi. Ndivuga kugira ngo abantu ntibazavuga ngo wa mukora akora ikigango akora ibiganiro. That's my name. Nitwa hamwe barabara ukandamutsa mpanda baramutse mpana mubibona aho duhora duhura. Kwera ko mbana nabonye ko mwamenye iyi ni emission yitwa The Seven Show ni emission ibaha ama update y'ibintu bigezweho biharawe biriko biravugwa canke y'ama information twifuza kubaha kugira ngo mushe kwicara muzi ibintu bon si vyose ntwashaka kuronka vyose mugabo ivyo twashoye kuronka tibashikirize uyu munsi ndikumwe n'umutumire kenshi mba ndikumwe n'umutumire bien sûr ko mbafise mashaka umuntu aze atubwire yivugire ivyi wiwe ntagira abantu baza kwimuvuga ngo bibinsa ku canje jewe nzinjire ngabwira ati ngurumva ibi nibi atari ivyi wanje ivyo ndavyita insako nibiza ko rero umuntu aza akavyivugira nkamubaza nkababariza kugira ngo ibibazo mufise bishobora gutore kuronkerwa inyishu zavyo numujene w'umurundi asanzwe mu mahanga mugabo ariko arangura imirimo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu aha mu Burundi mwaramubonye mu minsi heze mwaramwumvise mugabo kubera ko n'ibintu ariko arakora ariko biravugwa cyane bose ndamutumire ndamubaze ibyo bintu abidusigure neza numujene yitwa Jean Dodier afise company yitwa Now gusa
Now company.
Check me now. Ni akabari company iri kitegura ibiteramo bibiri bya The Ben aha mu Burundi. Nibaza ko ibiteramo biko biravugwa cyane gose byateye induru. Mama ikitaramo cha 10 million barengeje urugero ibintu abantu bazotse. Ibintu byinshi ngene byinshi mura atwa mwari wone ku magazo sosiyo. Mugabo ni vyiza ko ivyo bibazo mufise bitore byishugwa nyenevyo aza akavyishura aka singa bivuga mushire ama didane kubera iki yagize concert y'imiliyoni 10 akagira n'indi bayabaye umusanga mumenyereye niyo tubwira tumubaze atubwira ku byinshi kuri iyo concert hama abarundi bifuza kuza muri iyo concert baze batanga imiliyoni 10 bamenye impamvu ari miliyoni 10 reka ndamwakira Kariyo mu kiganiro cyanze.
Murakoze cyane, uzi.
Kariyo kuri Seven Vibes.
Murakoze kandi.
Ariko mbere ko turi ko tumwakira twicamo kwa cyiza kizubara muco gitaramo Eden Garden iri kuri plage mu Kajaga nibaza ko abantu benshi mushaka kuba muhazi mwarahinje cyangwa mushaka kuba muhaca murengana mugabo ni kibanza cyiza vraiment cyiza cyane bien sûr kiri VIP. Ariko nibaza ko abantu bamaze kubona ko ari kibanza maki kibereye ijisho kiryoshye kuba hari abanyamahanga boza bakakiravuga ati mu Burundi hari wanza vyiza bisa nk'ukuwunye voila reka nenda mwakiye ndakuvugira ibintu
wanabivuze neza cyane
umeze neza
ndaho ndamahoro namwe
nisa waramutse abakunzi ba Seven Vibes
turabaramukije nitwa Jean Dodier nishishikare nk'uko babibabwiye hano abatwakiriye nkunze gukurikira televiziyo yanyu kora ibintu neza
twe
buri gihe ibintu byiza turabikunda nikomeze hanyuma tuyishimiye kuba hano kuba kumwe na nabatwakiriye namwe bakunzi ba Siren Vibe TV. Yeah.
Navuze ko amahanga ba mahanga mahanga he.
Ba mu mahanga ba muri Europe muri Sweden. Abantu ni Sweden nka yose kwera dukorera ahantu hose. So ahantu rero nkorera keshi mbafata ko ndahaba.
Donc uri muri aba bandi baguma bi déplacer nkora ahantu nguma ahantu hamwe.
Si heshi cyane ariko aho mba ni nk'igihugu cyose aho dufatuko mba muri Sweden
aba muri Sweden yose abandi ba muri Sweden muri abana mwese nibaze ko muri iyi season ubaye mu Swedwa wa kabiri nakiriye muri iki kiganiro kandi biragiye gose kora ku mwese muri abajene mwese mushaka imbere igihugu imbere yuko mbanza kukubaza ibazo by'akazi kawe nshaka dabo kubanza tubwire wagiye muri Sweden ryari wagiye ujanwe n'iki nigya kangahe ugarutse kuva ugenda ugereranye canke ugereranye meme n'ukuntu wasize hameze n'ukuntu uyu munsi wasanze hameze ugarutse
urakoze cyane ndagerageza kuvuga bimwe mu byo nibuka nibuka ko nagiye nagise hari burayi muri 2019 mu kwezi kwa gatatu ni tariki 15 mengo ndazibuka bisa
imyaka 5
urumva hafi irikwira kwira amaze igico gihe nagarutse hano mu kwezi guheze kwa juillet ijyambere
ntwari bwagaruke donc
oya ntabwo nari bwagaruke umuntu yari yitegura nyene kugira ngo agaruke aho igihe byari yagiye gukora ibintu nk'ibyo nagiye rero ngiye kwishure ubwa mbere ngiye kwishure ariko ngize yo ndabihindura
ushuri bera
uko ndahabonye ndahindura ama programme n'ibintu nyene bisanzwe cyangwa umayo
Sure, what are you trying to show in what you
No, I'm going to buy it. Not even a sweet guitar chan, Girango, Bamibagi, Babi Menya, we're going to talk with Sigan, Rokirimo, with Mabgach, Moko, have got Tamazig, Kinin, Twab was in her Mesa Girakura, Migitom Moko, Trabia Garika, Vivan, Nivo, Zijo Twabana Dushaka, Bitandu Canyon, if you took Kuwa Mumuru, man. They don't agaze, Muricho Gihe, Chamba, who is Mangabandi. Bisanzwe nagarutse rero mu Burundi nyuma y'imyaka 4 ko hari kwezi kumwe ngarutse hano hanyuma ndasubira inyuma nabonye tere cyangaruka rero kwa aplika bimwe mu byo nari nipfuza nari nateguye muri uko kwezi nari maze hano aribyo byibimubona aribyo byatumye turi hano muri Eden Garden kugira tuvuge kuri kubikorwa tuhafise hano Sizi niba ndi kwishura uko bishaka.
Ego nta nta.
Ndakunda kuvugisha ukuri.
Ego.
Cyo umva ntari kuvuga neza ubwire.
Bien sûr ndasoza kikubaze. Hariho bon just ndaje hanze apa aha hafi. Sinda mvuga ngo ndagiye no kuba hanze ngo ngiye kubayo.
Ego.
Mugabo kuvyo twumva. Kuvyo twumva abenshi abantu benshi baje hanze bagiye kwiga. Bagenda bafise mind ndagiye kwiga ndondera ubumenyi hama ngaruke mu Burundi na applique bimwe n'inzi hari nabandi baje hanze bavuga ati ubuzima mu Burundi bwananiye ewa ndagiye zinzo ndavenga hanye sinzogaruka hakaba nabandi bagiye batafise shwa avuga ati hari nabandi bagiye bahunga ugasanga intambara itunye baje kuba hanze bobo ugasanga baragenagarutse bwati naho twagiye bimeze nabo ntibikimeze nako dutahe tuje kuraba muhira no kurumba ko bagenda bafise ivyumba bitandukanye wagiye ufise wagiye ugiye kwiga nibaze ko mu twa haramo kuzogaruka
ngo ngiye kwishure mu mutwe kugaruka vye byari ngombwa kubera ko narumva ko nzogaruka ariko sinzi ngo ryari byo kugenda ngo sinzogaruka ntabwo byari mu mutwe narangiye kwishure ntazi imyaka rizotwara ariko kugaruka vyo byari itegeko ya
okay uyu munsi uri munsi uri gukora film hari ibindi bintu kurakora mu Burundi atari
FM yego hari ibindi ndi gukora ariko ntarashira ku mugaragaro bivanye nuko byo bigoye gushoka umuntu abishyira ku mugaragaro bitaragira aho bigera ariko navyo nyene vuba ni basiko tuzobasaba nkuko mwadufashije uyu munsi mukadufasha tukabyereka abantu kubera ko byinshi bizoba bikeneye n'abantu benshi ngira ngo bizotorera aho tubikishije mu buryo mwe n'ubu
bwo
kubibwira abantu birahari ariko puro mu mikintu gifadika turi gukora ni ibi by'ama event
okay ndakibaza ikibazo kwa ko hari ikindi kibazo kiri nyuma nshaka kubaza nibaza ko kuba mu mahanga hari ibintu byinshi bon je hari amazi kuja hano ahantu hakeya mugabo hanagiye usanga nguma mvuga ati kubera iki ibintu tubikora iwacu kubera iki kintu kintu tukizana iwacu kubera iki iwacu kidahari urumva ugasanga ni ibintu bimwe bikuza mutwe bien sûr umuntu uri umuntu wiyumvira guteza imbere igihugu cyawe wavukiyemo eske kuba uri kurakora evenement uyu munsi ni ibintu wabonye ko hari haragahaze cyangwa ni ibintu wabwati c'est vrai zirakoga mugabo fuko ziba nyinshi canke waravyizwa ati wavuze ati ndabikunda ndazi ko ukuntu byinjiriza ibindi bihugu canke bifise akamaro ku bindi bihugu reka nje kubikora iwacu nikiye kintu cagusunikiye gukora kuza gukora evenement mu Burundi
ikibazo cyiza cyane icya mbere cyo reka mpere kuri icyo cyo kuvuga iyo idea yavuye he iyo idea sivyo ko ari ikintu cyiza ubwa mbere cyerekana image y'igihugu cyo ni ikintu urumva nubwo coba kitari mu bindi byinshi wogikora ariko sivye nico ni ibintu nabonye birimo n'uburyo birimo ni business nko kugura restaurant kabare byinjiza noneho byo bikinjiza amafaranga afadika iyo byagenze uko wabyipfuye
ya ni nkuko bihombye bihomba neza
amafaranga afadika y'umunsi umwe ukabura yabonye so ni bintu rero nakunze nabanye nababikora kugwego wisi gwego rurerure mbona uko babigenza ndavuga ariko ko dufise igihugu cyiza natwe umuntu afise ibyo kwerekana
kisa amahoro kandi
haraho kuryoherwa abantu bafise amahoro bashobora kujya hamwe bagahura bakaganira bakaryoherwa kandi tukaba turi no mu bihugu biryoherwa cyane igihugu cyacu biryoherwa yu compare n'ibindi bihugu ndavuga kubera iki jewe niki nokora muri muri iryo terambere ryo guhuza abarundi bakaganirira hamwe bagasangira banaryohewe banabona n'abantu bamwe mu bo bipfuza kubona so nsanga rero kimwe mu byo gukora ni nanjye no kubishyiramo ingufu nkagira icyo nkora kuri kampani yanjye no ku gihugu cyanjye no ku barundi kuko nibo bazoryoherwa niyo evenement gusumbya n'abanyene tuye kuyitegura ko tuye turi kubategurira
kugira ngo uri muri stress hari ya nyuma
rero ivyo twarabibonye kuba bikora babikora natwe tuvuze kugira natwe ko tubikora nkabo cyangwa tukagira n'icyo twongera ko birashoboka ivyo nta gitangaza kirimo n'amafaranga rero nkuko bavuze nayo ariko rimwe na rimwe aba arimwo kuko ni n'akazi ni ibintu umuntu akora ni ugashora hanyuma nawe ukarondera inyungu inyungu rero ziba ari nyinshi ku gihugu no ku muntu bitanga akazi ku bantu bigatanga n'amafaranga nazo zikagira cyo
n'ubundi hariho umuntu yigeze kumpanura byari bivanye na nariko ndakoreramwo ibintu banashima byo guteza imbere igihugu bya tourisme et tout
yego
acharambwira ati ibyo ntibata amafaranga arimo bivemo kandi yari umuntu aciye ubwenge akunda igihugu cyane yarambwira ati uzobikora utashizemo ubwenge byo kurondera amahera ubizohomba hama ntuzoga umubikora byarahomba utagira uburyo bwo kubikora donc il faut kwiyumvira ok ibyo bintu bigira biteza imbere igihugu mugabe fuko nawe dabore banza kuguteza imbere ugitici wawe kuko niba bikora atacuri kurindiza c'est vrai naho kuri igihugu zorambirwa canke ucika intege usange urayivuye ngo hareka n'uko urabikoramo naho kuba gatoya karawutera ko haje yo kubandanya anyways Le 4 événement yawe ni événement ya mbere ukoreye mu Burundi.
Yego.
Uzanye mu artiste.
Ni nayo ya mbere nkoza ahubwo ku hose.
Yego. Ni
niyo ya mbere duhereye.
Niyo uhereye. Yeah. Yo, arabice bice bigora
bice. Bigora gute.
Cye ni imvira ukuntu bigoye guta intango ukuntu igoye.
Yego.
Intango iragoye gose, surtout rero ari ibintu nk'ibi inye. Mu mindi urukora ko ni ya mbere uzanye The Ben uzanye mu artiste akomeye muri East Africa abarundi baramukunda abanyarwanda baramukunda Tanzania arazwi Kenya arazwi urumva ko ntuhereye ku mu artiste mutoya kandi utanguye tubwire iyo journey ahubwo kugira wiyumvire gutora The Ben byagenze gute byarakoroheye utarakora ko benshi bakubwira ngo nyereke ibyo umaze gukora ibiki atabihari urumva ko bisaba kubisigura we defend the project yawe byagenze gute
imbere y'uko ide
yego cyane kugira bikunda kugira The Ben uronka ikibanza nk'iki inye kiranacho kiragiye kuronka yego
eh yo rero rangora kuvuga ko ariko ndagerageza byaragoranye nibyo birumvikana nubwo nta giye mu madetaye inyuma y'umwaka umwe n'amezi make yaheze nawo na company niho yatanguye itangurira iburayi itangura ikora ibintu bitandukanye cyane n'ivy'ama evenement ariko nk'umuntu nanjye numva ngomba kugira icyo nkorera hano iwacu nkanagaruka noneho ntandukanye nuko nagiye nkiri mutoyi ugeranije n'ubu naravye nsanga nk'uko nakubwiye hari ibindi ndi gukora ariko nsanga byo ntibishobora kugirira inyungu abantu benshi ubunyene nk'uko ibi bishobora kugirira inyungu abantu benshi nanjye ndimo rero iyo nawe na kampani itangura hariya yarise amaplane yandi ariko nsanga ni plane irakunda nko kuba nogera mu gihugu nanje nka gira ico nkora mu byihuta
batanga umunezero
kuko arama yandi ma producer anga atihuta rero ndakunda kunezerwa nanje nihereye ko ndavuga nibiki binyohera Burundi ndakunda kunezerwa ku
bya mabaza
rero ndavuga reka nanje ngire buri uri gukora ikintu ukunda ntibikuvuna cyane sivyo rero na nawo na company nifuje ko hano itangura nk'ikora ama evenement nubwo company yo yagusirimo nibindi byinshi ntago mbivugira hano zo vuga vuba evenement ariko nayihaye umwanya wa mbere nubwo uravye mu migambi yayo usanga evenement yo iri ku mwanya nk'uwanyuma ariko jewe nka Jean de Zenashimye ko evenement ifata umwanya wa mbere kugira ngo mbanze ne ngiyoherwane n'abarundi banamenye kwanze abarundi tumenyane
na strategie nziza ko yatumye tukumenye
bamenye tumenyane hanyuma iyo umuntu yamaze kukumenya mukaba muzinanye ivyawe biroroha ngene mubi abo nkeneye nzo babona abankene nange bazombona so ni guhera kuri Ben rero ni kimwe mu bintu numva ngomba gukora ikintu gifadika n'abandi barafadika nivyo ariko nabona Ben deja ndamukunda personnellement kumuzanira rero abandi bantu birumvikana yego ndumfan kumuzanira abandi bafani biwe nkanje urumva ko ari kintu cyumvikana cyane kwijyana rero ngira ngo nubwo ntabizi neza uko cyaho kumbaza si wahereye kumbure hejuru sinzi ko cyaho kuvuga
ego
par rapport wahereye hejuru
gute wabishoboye gute wamukonvince gute wakonvince nyine that
Ben rero twebwe twahuye turabantu mengo bameze cyo kimwe then no muntu mwiza cyane apana kubera ko tuzokorana no umuntu mwiza muri character n'imibereho yiwe igihe gito tujye tumaranye nabo byumva twahuye rero duhuje ibintu byinshi kubera ko nibaza ko inyuma y'ibi hari nibindi abantu tuzabereka bitandukanye mbere n'ivyama evenement byerekana ingene yabaye umuntu mwiza gusumbya ibi turi kubona uyu munsi hari kuko hari nibindi bigomba gukogwa bitari nibi by'uyu munsi birenze nibi so rero yaratwo twaroroherezanirije aratoroherezana natwe turagerageza gukora uko dushoboye bene turamubona kandi bitadutwaye umwanya muremure amezi menshi no yatubereye umugenda
natwe tumubera abagenda
tuba ibintu birakogwa mu buryo bwiza nk'uko mubibona ntibiri gutwara umwanya munini ntibiri kugorana ibyo rero nibyo mubona ko rero byabaye byo ntibirarenze ibyo mubona byari byoroshye cyane turanabimushimira cyane yego
yagufashije amayide kugira urondere DJ RG the DJ
amayide y'igiteramo byo giteramo nashaka narakibwiye Ben ko kimeze nashaka igiteramo cy'igiteramo nyine uravyo
show ya
inda atari yo gusondeka abantu umuntu aze ngurumva no ya show umuntu agenda kugira ngo na show yindi kwirikira yacu umuntu ntazayigire kwingorane nimwe n'abarundi mu byumva show tugomba gukora nubwo tutarabigera ko ntabwo ari show yo kugira ngo
mutuzanire
ayo mafaranga yanyu atacyo natwe tubaha ni show ugomba kuriha amafaranga yawe ukabona ibintu bikwiranye n'amafaranga yawe mbere binarenze kuko byinshi twagize birarenze amafaranga abantu bazatuzanira navyo turazi kubivuga ko ni show twagombye kwiye package ihagije package ihagije
full package
Ben yarabitahuye aravyumva nyereka aho twoje kugira ngo package yuzure turabikora natwe
okay jani bazako abantu benshi barindire ko usigura ayo 10 million kubera ko urumva abandi bashaka kubwira none kino ni ya 10 million hazuba hari mwiki kugira ngo hazuba bazokoza abantu bakomantura bazikora bazomwoza batwambike tugaburire turije
umiliyoni 10 kujya mbere kuri 10 million reka duhere ku biciro by'ibiteramo ukuntu bihagaze Dufite igiteramo cy'itariki 30 ku munsi wa gatandatu kizobera hano muri
Jardin
turibuze kubereka hano itike kwinjira bizoba ari 100,000 by'amarundi tutariko turavuga ibintu byinshi 100,000 by'amarundi kuza muri konseri ya Do Ben Big Fizzo Satpi
Bushari
RJ na Rinoji n'abandi benshi bashobora kwiyongeramo ibyo bintu birarenze hanyuma ankora ukaburi ku kibanza nk'iki kiri ku mazi ku kiyaga Tanganyika uri kuryoherwa n'umuyaga w'u Burundi mu biti byiza nk'ibi muza kubona 100,000 hanyuma hakaba tike buriya abantu nubwo tukunda kuvyibesha ko abantu ku isi ntituri bamwe ntitungana ntitubayeho kumwe niyo mpamvu tutitwa n'amazina amwe
ubukene bwanje sibwo bwiwawe
ukuyitwa hozi nandi nkitwa Jean de Dieu uku tutaragira ngo tubiharire ko impamvu ukabitahura kwerekwa tudatahura ko dusetike ibihumbi ijana twagira na tike y'ibihumbi y'imiliyoni zibiri table hari abantu babaje bashaka kwicara abantu bashaka kwicara n'umuryango bazana n'abana bazananye famiye yawe ntimukeneye guhagarara mukeneye kujya kure y'umartiste maje kuraba abana bawe baramukunda kuri hi miliyoni zibiri ukabona champagne amacupa abiri ya champagne nta kintu numva kizimbye kirimo mugihe abantu umunani kuri hi miliyoni zibiri mukaronka tukabaha n'icyo kunywa cyo muri jardin ziza nk'iyi navyo numva ari ibintu tutagomba guharira ko nubwo ibyo numva atawabihariye rero tugize
uri ayo nibaza ko impamvu batayahariye ko nuko hari hama evenement yandi peut-être yabara bayari ha 1,500,000, 2,000,000 twari ni memo twagiye mu 3,000,000 I think
yego
donc urumva ko ibyo nyine nibaza ko abigitanga n'abanyenyezi ko byaranye byahariwe ko mugabo ukora ko bayimenyereye nibo mugabo 10 million nibaza ko ari ubitanga tugize
uri tike rero ya 10 million tike ya 10 million nta nubwo yitwa tike ya 10 million yitwa tike presidentielle ivyo navyo umuntu abagomba kwibaza impamvu
tike presidentielle
ntabwo iri ya tike ntiyitwa tike ya 10 million yitwa tike presidentielle igurisha miliyoni 10 iyo tike ni tike y'icubahiro buri abantu twese ntiturabicubahiro navyo byo nibaze ko tuvyemeranya ko cubahiro impamvu ndabivuga uko tunabimenye ni byiza bishobora no gutera ingufu n'undi muntu
kumotiva
kwitwa umunyacubahiro abantu banje ni ibintu bigoye cyane buriya bitarigera bishikira umuntu numwe par accident ni ibintu biharanirwa ni ibintu birarirwa amajoro ni ibintu umuntu akora aheba ibintu byinshi kugira ngo iryo zina rimubeho yitwa umunyacubahiro rero umuntu aba yarakoze ibyo bintu byose wowe uryamye cyangwa utahari cyangwa nawe uri mu bindi nk'uko dukora ibintu bitandukanye ntabwo mba numva udatahura impamvu tutaba turi ku rwego rumwe n'uwo muntu abo bantu nabo twabibagiye nabo barakeneye umwanya wabo
barakeneye
kuryoherwa nubwo bakoze ibyo bintu byinshi barakeneye imyanya yabo ibakwiye barakeneye kuryoherwa hamwe n'abandi bantu ariko nubwo muba mwazananye umunyacubahiro yakoze ibyo bintu byose nubwo tutabidondaguye biragoye ko mushobora kuba ngo muri hamwe uko nyene kubera event yabaye uwo munsi rero abona bo twabateguriye tika 10 million kandi bo nta kibazo babifise ko nta kibazo babifise ko kubera ko
bo
banyene iyo tike n'ukuri barundi bene wacu
biri normal kuri bo kuyatanga
nta kibazo vraiment uraza uri he tike yawe ubona ushobora kwa affordinga tugufate neza mu cyubahiro cyawe nawe namwe muri abanyacubahiro kubera ko nta tike n'imwe y'ubuntu hari mu gitaramo cyacu kandi abantu bose turabakeneye niyo mpamvu twagize amatike atandukanye kubera ko n'abantu turatandukanye hari abashoboye ibi hari n'abayafite bavuga ati tufite ibindi twageneye nk'uko twagiye tubibona birumvikana cyane ariko hari
nkanje 10 million yo tanagura proje ntiwambwira ngo nje ngukura ba the ben ngo kuri 10 million vre mugabo hari hundi nawe avuga ati 10 million 10 million se ko
yego ariko uravyumva icyo nicyo ngunze no kubitahura reka tube turaba twebwe urabe muhiri wawe urabe nabo muri kumwe ariko harabandi bantu iyo event ntabwo twatigwe event itazitabirwa n'abantu no twashoye amahera kugira ngo tuyagarure twatigwe event izitabirwa n'abantu kuko twayiteguriye abantu arahandi twari gutumira Ben twenyine tukamuraba twenyine ariko twayiteguriye abantu kugira ngo abantu baze bayirabe baryohegwe natwe turyohegwe birumvikana rero abantu ba 10 million bazabona amafaveri menshi cyane kuko iyo tike ya 10 million ahantu izabera abahazi barumva ko bitanatangaje kuba wakwishyura miliyoni 10 ukanywa ikinyobwa wifuza kugeza utashye n'umuryango wawe ugafungura ibiribwa wifuza abantu bamaze gusohokera kuri Eden Garden Bujumbura barabizi ko ibyo bintu ari ibintu bisanzwe ukaronka access kuri parking ukabona access kwifotozana na Doben mu bantu benshi bitavye igiteramo ibiteramo byacu mumve ngo birimo abantu benshi ntabwo bose bazobona ayo mahirwe ntabwo waguze itike azogenda afise foto ya bena Ben no kwifotozana na Ben navyo uri umuntu mukunda ni ibintu by'ibitangaza abantu bamaze gukunda baravyumva kwifotozana n'umuntu ukunda imbere y'abantu igihumbi batabonye mu mahirwe si ikintu cyoroshye abo rero baza bafite iyo agise yo kunywa ikintu bashaka gufungura icyo bashaka gufata amafoto n'umuririmbyi wabo bakunda azo batumye bariha amahera nk'ayo ikintu mumva tutavuze
simem ben wenyine hazwari na Fizzo hazwari na Sad B harabazo abaje kora ko bakunda Fizzo harabazo abaje kora ko bakunda Sad B ugasanga Sad B na Fizzo babanga hamugabo ntibarigera bahura amaso kuyaje kandi barabakunda urumva ko zwari azwara kadyo
nabo nabo iyo ntuzirimwe bazogifuzana nubo bashaka kubera ko izo bari event imwe bose bazoba bahari kubgabo bantu bashobye gukora ivyo bintu kandi abo bantu barahari dushimire nabamaze kutwereka ko bazaba bahari bamwe na bamwe batashimye ko tunabavuga n'amazina ariko tubahaye ikaze mu gihugu abari mu gihugu abatari mu gihugu twabategura ikibanza cyiza ku cyubahiro cyanyu turaza kubereka aho amatike abo bicubahiro bazaba bari tubereke nabo bose bazaba bari kuri Eden Garden uko ibanza bizaba bipanze nizera neza ko abazahagera muzoryoherwa cyane cyane gose cyane
twebwe muwanze mutubaze ngene tumere mu commentaire harakayaga haratesa harakaview gatovye urumva uhagaze ngaha cha wibagira ama stress yose y'ubuzima ufise cyane na demon yose wajuzanye azavanga yakuvuyemo kubera Tanganyika murabizi ukuntu itera umutima mwiza rero gutera umutima mwiza biri no mu kibanza cyiza uri kurumviriza umuziki mwiza uri kumwe n'abantu beza urumva ko
ari kampani nziza
ya cyane gose ariko reka tuvugane no kugitera mu cha citariki ya mbere ko umenga twifurije kuri VIP tubagira
si washaba VIP tugomba kububaha ubwa mbere cyo ni cyambere tugacya tujya no kubandi bacu ko bose turabakeneye inyuma y'itariki ya 30 bukeye dusese igiteramo gikuru cyane kinene twiteze abantu benshi kizobera kuri Jardin Public tuzotangura kugurisha ibibanza zavyuguruye isaha zine z'igitondo kubera ko twiteze abantu benshi kandi dushaka ko hari umuntu numaze usubira inyuma kubera ko yabuze amahigwe yo kubona aba artist akunda ama imijyango zo bayugura isaha zine z'igitondo n'amatike amwe amwe zo bari kugurishwa azo gurishiriza ku mujyango amatike cyane cyane ya regular ajya amatike 10,000 azo bari kugurishwa n'amatike 50,000 azo gurishiriza hariya kuri Jardin Public ku mujyango nta handi hano zo yabona ariko amatike 2,000,000 azo gurishwa guhe isomene ava zo gurisha isomene ava par telefone tuzobibamenyesha muri press conference abatumire bacu bageze mu gihugu tuzobabwira aho mugura amatike ya VIP gusa kuri yo kuri Jardin Public y'imiliyoni 2 ayandi matike yose asigaye azogurishirizwa kuri Jardin Public ku mujyango niyo mpamvu twatanguye kare kugira ngo duhe umwanya buri muntu wese kubera ko azogera amasaha ne tube tugishoboye kugurisha amatike tuhugara imijyango kugira ngo abaje bashobore kubona umwanya wo kunezerwa
abantu bashaka kwibaza ngo umuntu uza kuri hatike ya 2,000,000 gute kandi hari haraye habaye VIP ushaka usanga uyo VIP yoshika atari mu gihugu atari hafi ari ruguru kandi afite shwa yo gusiba ushaka ugasanga hari n'abandi bakunda ma concert ari public atakunda ibintu biri VIP ati jewe nkunda hagi hari akavuyo ndakabure hafi yanjye
hakaba n'abandi babikunda byose avuga ati jewe nzoba ndiyo samedi hanyuma mbe ndo muri public kubera ko bizoba bitandukanye cyane ama detail yavyo aratandukanye hari uvuga ati ndabikunda byose hari undavuga ati umwe wese atora icyo akunda twebwe ntiturimite umuntu n'umwe umwe wese mu burenganzira bwiwe n'ibyo ashoboye
ego nibaza ko mwavyumvise abantu mukunda ama concert public bon nibaza ko ankaga tumenyereye nyene tumenyera kudakuba kenshi kuko ayanya dimili abagake mugabo aya ya 10,000 50,000 turakunza kuyabona kenshi ni kuri Jardin Public amatike ni kuva 10h gushika ngira ngo concert iheze nuzo kwinjaje kurakura umurimbyi wa nyuma nibaza ko zoronka itike
ni uburenganzira bwiwe
ego hama concert VIP ni 30 kuri Eden Garden bazo gushika kwinja ni 100,000 hama hariho tike ya 2,000,000 na tike ya 10,000,000 Eba, nawe ku mufuko wawe uzo kucara ushaka. Tupfa gusa kuba wahari hihi.
Yego.
Hama hariho amahariho ama nibatsiko gutegura ikintu nk'iki sortage ari gambere ntivyoro. Ndese uko hari amachallenge wahuye nayo canke ibintu vya gucira intege surtout ho mazi ni imyaka ingayo utaba mu Burundi. Mugabo ose hariho n'iki nibintu vyatuma udaheba motivation. Birahari bora ama challenge menshi.
Yego, ama challenge yagomba kuba. Amwe
vuga ati, "Yo, pore kira ko bino bintu."
No ama challenge yabaye ntiyari cyane cyane mbere kuri ibi bintu yaba ku bintu turi kurondera by'inyongera bituma ibintu bigenda neza
impusha
impusha vraiment nta kibazo cyo kugira by'impusha twagiye tugirana n'amacharenge ku bintu bitagirana akamaro wanashimye ibintu by'akamaro byose byagenze neza uko tumaze kuregwa no kuronka mu artiste tukoregwa no kuronka ubwo buryo bwo kubaha tukoregwa no kuronka impushya z'abayobozi urumva nta kindi kintu cyari gisigaye kigoye so ibintu byabaye by'amacharenge ni ibintu byuko abo twakorana ibintu cyari tubazi basanga bari kutubesha bari guca hijya no hino kugira ngo nabo baronke inyungu zabo ziri ku ruhande twandika ducharenge duto twahuye natwe ariko twagiye tuyarangira tukabikemura neza kugira ngo abarundi tubahe ibyo twabemereye ariko ibiri positive navyo ni ro gouvernement yaradufashije cyane ku mpusha nta kibazo na kimwe byagiye nashika tugahindura amadate urumva ariko bakatwumva bakadutahura banyene ibibanza byiza nabo nyene babanye natwe dukorana neza puro mama ibyo bintu ni positive nabonye ku bantu bagomba mbere kuba bo bigoye ariko nibo batumye ibintu byora so turabashimiye cyane namwe tunabatumira mu biteramo byacu kugira ngo muze murabe ivyo twababwiye nimba ari byo
ntabwo bawigeze ugira ama commentaires yabaye ku ma réseaux sociaux après conférence de presse yabantu abantu bavuga négative ntibabona bashaka kubura ntibyigeze bigutera ubwoba cyangwa bikudesabiriza
nka karorero nka négative ubwoko bwazo bera zari nyinshi mpa zimwe abarezo mvuga
sha jere nta nivyo nsoma vuba gusa ngene biraguca mu maso birengana babivuga ko gasama ma groupe ko barabikomenta ko
cyane cyane bijye by'amafaranga
ego cyangwa sanga nabandi bavuga ati yo ninde
ntabwo jewe ntabwo ba shora kugira mu bintu nakoze ata muntu yabimbwiye ta muntu yambwiye ko tubikorana
nanu waguhatirije
nanu wampaye na bije sivyo ntabwo ba rera ahubwo vision yanjye kwari gukora ikintu cyiza niyo mpamubwira ngo bagize ubwoba ntibamenyere ibintu byiza naho bundi abantu bamenyere ibintu byiza baradutelefonye batwereka ingene banezerewe na event event umuntu ari ha VIP akabona VIP nyene sivyo event umuntu ari ha amafaranga buri ikibazo ikeshi ntibare n'amafaranga kuko ikibazo bibari yurisha amafaranga ntubone ibyo bari amafaranga kuberako ivyo byose hozi uzo buri hano turipfuza inyuma ya evenema tuzokora ikiganiro nk'iki
we
tubwira abantu ingene hano hari hamesi kubera ko hari amaxi hano atazoba hari nka kamera nibindi kumvo zitandukanye z'abatumire bazoba bahari no kubaha abantu bakoze ivyo bintu mumva bidashoboka ariko tuzogaruka mu nyuma tubabwire uko byari bimeze tubabwire kandi ndagusaba uzobabwiza ukuri sintinya ama negative ibintu ama commentaire
ahubwo abatazogerwa bazakura ko ngumvitswe ikintu kiganiro na vance muze mutubwire duhuye kwa janzo andi nga duhuye mubwira ati no baramwara duhenze ntibimeze neza
yego nizeye neza ko ibintu byahana ahubwo bizogenda neza cyane kubera buriya ibintu byiza akeza karigura nubwo bumva ngo ni miliyoni 10 umuntu ngira ngo baravye ubuzima bayemo hariho abantu babayeho kuba bokoresha miliyoni 10 kugira banezerwe atari ikintu gikomeye cyane
mwaka gutse muri yose
kunezerwa ni ikintu gikomeye kihenze kizimvye utabona amafaranga ukigura ariko ayo 10 miliyoni sayo kugira umunezero no nayo ku nayo abantu babishoboye kandi barahari kandi bazaba bahari tunabahaye ikaze bamwe nabo bari kutubona karibu ku miliyoni 10 zawe
unezerwe zogasho
zogohegwa bihuriranye n'amafaranga yawe
hari nabandi niba twazoza bavuye mu mahanga babifuza kubona mu Burundi kuza mu Burundi kwatembera ugasanga iyi niyo occasion itumye baza mu Burundi numva ko wewe urunguka watubwiye igiteramo n'igihugu kirunguka ko twacungutse abantu baje bakaryoherwa zogara ku n'ikindi gihe bataje muri konsera yawe baje bonyine gutembera bazana amadovize bazana amahera yabo bayage
ivyo ni nyungu cyane ku gihugu kubera ko puro mama turabafise abo bantu niyo mpamvu urumva iyo ubonye n'abo bantu baba bari
kwandikamwebwe ahubwo na The Ben na Bafizo na Sadubi n'abandi mufise akazi ko kwasura ko abantu baryohewe biri seriyo abantu batidoze abantu bumvise umuziki mwiza hari sound imeze neza ko hari rusha gusa gutegura ugasanga bisa sound imeze n'amatwi kibanza cyose cyose ni MPK
bakimeze neza cyane ndabivuge ko urakoze no kubinyibusa abantu bazoza muri VIP nizera ko banabimenyereye ko sinibaze ko hari abantu bazoza muri VIP ya mbere ariko nabo karibu cyane bizoba bitandukanye cyane. Umuziki wo muri VIP uzoba utandukanye n'uwo muri public. Ivyo urakoze no kubivuga ko kugira ngo ntazogire n'abantu baza mu nyuma ngo babitwishuze. Umuziki waho uzoba uri kugwego rwa VIP hanyuma public umuziki wazo uzoba utandukanye n'uwo muri VIP.
Bazabanje kubanjuka no gutamba no gusimba
ibumbikana hanyuma dutumire abashitsi bari mu bindi bihugu bari kubona meme batari gutahura neza ingene ibintu bimeze ibyo bintu nivyo birahari zo ayo ma VIP arahari atandukanye umuntu atora mu yashaka ariko agafatwa no gutandukanye birumvikana ariko tubahaye karibu mu gihugu mubone igihugu ingene ari cyiza hano abijyambere karibu abamaze kutuvugisha tubashimire ariko mutumire nabandi kubera ko umunezero ryoha yusangiye n'abantu benshi
cyane gose
igihugu cyacu ni cyiza namye ifite dream yo kuvyereka abantu yo kuvyereka abagenzi banje bataragera i Burundi hanyuma hari n'izindi events zo muri future nibaze ko zizoba zisumbiye gato
none duhivyo duhaye muri passe gumuduga ntushobora kubona gusubira inyuma
abantu bari hanze karibu mu gihugu tuzokora uko dushoboye mu gihugu n'u Burundi kandi turazi ko muhari
ego amakuru bababwira ku Burundi tari meza muze mu vyira ariko atari vyo
ego
muze mu vyira bire mu bibona n'amaso
yawe ntabwo abantu baza abantu banini banene
yep
baze batemberera Burundi kuko abantu banini batemberera Burundi inyungu ni nyinshi ku gihugu no kuri company yacu
ya ikintu cambere kiryoshe kandi mu naho mutaraza sinzi ko mwumva ikirundi mutumvikirundi ntako ndarabasiguriye icambere mu Burundi hari abakobwa beza hari abantu beza turekivyo
hari abantu turi kumwe
hari ibyo nisanzwe hari abarenze hari abantu bafite umutima mwiza bakundana vraiment bakundana nyine ubona ko bari shareho hari ingezi ryoshe my dear umaze gufungura ngaha ukaza gufungura hanze ucumba ko hari itandukaniro hari tanganyikira inga iba iri hafi yanyu eh bye cyane aba ibiri hafi yanyu donc izo byose ni ibintu bye abandi baragiye abandi baje baragiye anyways mwese muze muze mu a parkuzu muri konsera gusa nabandi mutazoronka okazi yo kuza ubunye muze muze n'ikindi gihe mu Burundi Burundi buragyoshe
karibu cyane kabisa
buragyoshe vrai hariho hari ibintu bimwe bimwe bitaba biryoshe nk'ahandi hose mugaba muze muje kurondera vyiza bitovye ha mama muje
hego n'atwe twemere kuzobafasha nka nawe na company
kubereka
ibyiza kubaha mukeke kuba ibyo kujya biryoshe
uburobe
n'ibinyobwa byacu biraryoshe cyane haba harimo akanovera karibu muzogyohegwa ya dutumira n'abarundi muze twereke abantu ku Burundi ari igihugu
muze mubereke igambiance yanyu
duhabira ku mahera kandi amahera tuyafise abarundi amahera arahari reka kuburira amahera arahari muze twakira abashitsi
uruva uruva gene c'est vrai ari abakenye kandi nizo nkanje umwanya ndakenye ubwo kere bwanje sindabwira ko abantu bose ya des gens qui ont l'argent muri iki gihugu cy'u Burundi abantu bafite amahera wowe nimbuke nke cyangwa kuko wanje teka na nyine uwo munsi uzoba uri kurasenga mu cumbi wawe mugaba ubureka abafite amahera baje kuryohewa kora kuba igihe bayarondera barabizi yashu nka ndirimba daboje yavuze ngo acha nile cyangwa cyangwa ni cyangwa na kirana vyo tak ha gera ariko ndayarondera ayo mahera ariko ndateseka ye nawe ari mu bintu by'iwawe rero aba yafise muze mumve nyene ko muze mu gihe
hari vraiment barahari kibanza turi mu gira kiri muri Tanzania
kandi rwose kindi kintu abantu bafite amafaranga nibo baronka okaza kugegwa gaki kora ko bari mu buzi bakarondera amafaranga rero baronse ikintu nk'iki ni ikintu kiri très valeur kuri bo
bavuga
ati ndabose nanjye occasion yo guhura n'abantu bari muri classe y'iwabo urumva bashaka kuryoherwa
bamenyane bakorane n'amabusiness n'ibindi turi kumva 10 million ngo tumve n'ibibazo ni
habwo hari n'abandi hari n'abandi bashaka kuyatanga 10 million kugira ngo ama contact azoshaka kumfasha niko ndabaha imitwe
muza ahubwo muyarihe mwicarane
n'abantu bandimwo
ibyo bakoze namwe mugira ibyo mukora
ibyo zenzo bandimwo
investment kontakte zirahenda
cyane gose njye nakanda kwifuriza amahigwe muri projet yawe na ma projet yandi ndagerwa gose gose mbonye umuje no mudari karakora yavyuye umutwe ivyo rero cyo umutwe nka mu Burundi hari abantu bashaka kusubiza hasi mbwa wowe mbwa ati je naho musubiza hasi sinemera kusubira hasi ngo manduwe
oya je ntibishoboke
eh rero urumva ashaka ku Facebook ubandanye ba inspiration y'abandi bajone benshi nabandi bashaka gukora ama projet yandi muze muyakore bitangura mu mutima iganyo tufise guteza imbere igihugu ha mugashoshira hanze ivyo ushoboye gukora abandi bakabeneficia ko kuba nk'iyo projet yawe abantu itutanga umunezero ku bantu benshi n'ubuzi n'ubuzi voilà
nawe reka tunagukezaho ubwo nawe kuba uri mu bakobwa bake nawe bashobye kubikora kubera ko imunsi twicaranye kubera ko nawe hari ibintu uri kuduha hano
y'imeza yeah
hari impamvu hari tukeze
merci beaucoup
genda hari tari gito nawe ntuba wakoze ikintu cyoroshye kugira ngo nawe ukore ibyo bintu nyene uvuze nawe noneho twobira shaka korohangira gato kubera twabikoreye handi kure ariko kubikorera ibintu byishimo hira bujya biragoye rero we nibasore nawe byagoye cyane eh biragoye felicitation nawe turagukurikira kandi zobanda tugukurikira bisaba n'abantu bacu kugukurikira
oya muwanda yimukurikira ndumwana mwiza
umukobwa wacu buriya iterambere iyo risangiwe riraryoha
muzi
yateye imbere nawe uzoshyikirwa ushobora kubona akazi cyangwa ukabona amahirwe nk'aya mbonye yo kwamamaza ibikorwa byawe ibi n'amahirwe
muranda yivuga ati kuduga jeje nyine c'est vrai menga vyogiha mugabo vyogiha gose uduga bagenzi bawe je se sha uteza imbere y'uguje nyine
ntibishoboka biragoye
foko aba ba Jean Dodier abandi ba Fabrice abandi bajona menshi bumva umwe wese muri domaine yiwe gasanga agakora ikintu cyo kagikora neza ukaba ukuntu Burundi butembere mu minsi mike rero kuhaje abandi bari kubarakora tutazinanye cyangwa tuzinanye mwese ebana keep your head up umutwe wanyu mugubize ejo andaye muteza imbere igihugu merci beaucoup
murakoze namwe wese
merci kwadukurikiranye nizere ko ma information yakene mwayumvise abazoza mu giteramo muze mu ndamutse duhuye mwaje kora kino kiganiro
yego
hama ibisigaye no kuza kugira gukora kumunatsi ko buzima ni bugufi ntituzigira ari tuzofa rero upfuye uzi kutaryohe wagumye muri kuronderi noti gusanga kubabara ama depression utigeze ugiye kugumba buzima bwa buzima bwapfuye busa rero sometimes ugucisha mu kagyohegwa mu gatwenga mu gatamba birango buzima bworohe alors jewe ngejeje ngaha uyu munsi nzosubira mu kindi kiganiro kuko narazi ko namandi ngaha nyamwe Imana ikintije ubuzima nzokamandi kumera mwebwe rero naho butaha mu kindi kiganiro bye bye Siren Vibes TV.